London, Norfolk, WingDing. To the campsite. Nobody's not. Some people are.
Why are we wired down with jackets?
The end of the Attleborough shopping trip. Nothing left at all in the charity shops because it's all been bought. but there was no run it when I last checked it. But I can't remember when I last checked it. Probably when I took that picture of that bike on the height and there was name messages that out on it. One of them I Adam Chipotle. Oh my dear, I'm singing and I'm on my microphone on the camera. Well, the camera's on. Da 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 da